senga muvani nge
Tushimimana
Nida tindi ya mani ya guchiza
Tushimimana yawe Tushimimana nisenga Tushimimana Tushimimana nitimira Tushimimana yaze
kauze
Tushimimana
Imani kaguhera mu mugisha
Tushimimana yawe Tushimimana nisenga Tushimimana Tushimimana nitimira Tushimimana yanje
Shimuvandimwe
Tushimimana
Tawibuka batagira ho kuba
Tushimimana yawe